na Ramadan, ga watan Ramadan. Allah mun tuba badan halin mu ba, gode mu da idanun rahama kai ba. Watan da muke walwala gashi yau ba mu yo ba, sallar juma'a da muke yi a jami'i yau ba mu yo ba. Dan uwa mu duba mun shige a hukuma.